see on some money or mina or my phone, or money hold ye, your wound no, or mina equal fumo farm. I can so Abbe can say, or two say, na Obano is a cuckoo, Berman Cuquasi, eh, and Redian, Tinipa Miruna, I didn't want to see Emma, Matti, or me a mini. Minia Barney, dear, or Bermanism, or Bermanism, media minimum, or any dear, but all in some, maybe Sana, and I'm Shanwa, maybe Sano, maybe Sat or no Berman. Fanny Yawusu, Mibisa, Nana, Victoria, Usu, Efri, Yawusu.
Mizumi de Steven, Mamine, Nanano, Andra Brana, a son of Bena Shushano, Nipa now, whom a monotre, say, now, Bemano, a dienim, and I mean, Mamine, a dee, a tree, and a sani panono, a dee, chequa, last answer, Munimian, and I'm quinus. Or Crasso, Cotucu, and Palampala, so you cough, Morocotis, a cocono, Martin, or Mabawa, no. So, Nipa now, crowd of Cotucu, your currency, a cotis, a cocono, what a mutti upon Baba Nere, a goo. Oh, the Bemano Abbey, the only Cotucu, the only. And I will be on the bush and to who say, not only my me way and a day, and a tukukuna, my mini, a sakukun. So, dear Babane Karenya, the eighty, yea, Jim Yen, yea, my mini, Fibamano.
Oh, who said, one knee, Babano aircraft room, Anna, one my air friend, and also send me who is there on this
Audio
Be assign a unity a 150 months in one no cassette and I just say, Agina, a year, a soft 4 year be so, and a name no work with this, a wood you know, now dear, would you know? One Nakasa Nere and now Woko Trinity at the free so. Papa Enya and Fisher Adrianum and 55 year old pastor, your friend, a ya Usu, ya wada as a for your friend, a truth redemption chapel, and no, now Menoka cassette and I just say, and Jimu are a buyer and Yaman buy a buyer now, HM1. Papa ene na yure ene te se wamo ebwa na mwamo se wamo e kwa fuma koti koko. Adase mi brana se nipa mi wamo hu se papa ene na yure wamo e kwa fuma dene se edosu nye pa. Wano ane bampo ebe kasachwe mu se wamo mi ene hu se eye waba ene wakun ene wamo e kwa fuma ne nipa bako soso edine chidna. Kwa nzi ene wamo se nipa no amane edi ya fa ono akasa ne kwa nso ono so e kwa eye ne fuma sanso. Ene ane bano e kasa wye ene wasanso e chile mwana chile se. Wamu mienu ni wamu huse wamu tasi koko. Ewa wamu akasa wamu efumu na ebe ya. Na chese jishwe muni ya dia dia ebe nyinano. Papano e chile musi wano die wani mwoshe. Na menu wakasa die. Wamu eye jishwe mua chese wamu e jishwe bebi ya mameno afano. Wamu kopie eye uwe mwa bebi. Eno muse mami ye keniti edakwa emunu edaho. Ena etinsu so eda bebi ya menu wakasa. Mameno ato na nanom ewa nsiedu. Wamu bisa papana. Papane se wuhu ne yure no, wambi sana, wamu si wuhu bebi ya wafa. Naso sono, ne bano e chile mwa, na chese wamu embye nu, enu wamu bana mwa, se wamu e kwa fuma kwa tiko kwa. Ah, bekwa, wamu akasa wamu eni geni geni, wamu kwa fuma, wamu se, wamu yenu ena chese tiko kwa nuhua, wamu e buwa buwa kwa kwa nuhu. Ano, saanso so, ena eye, o yiri ya ye friend, eye Victoria Owusu, nini ya bema anso so, edi tuja se. Ni pa wone ne bosh ye krampo no esan so etremu se wo mu huye se wo mo eti koko wo mo gbobom koko ano pepepe se be ya wo betimi ama eye wo mo enno ba ya na so wo mo niam a wo mo eye no ebetimi akọ enkan enti wei ene eye wo mo a wo ni fata ho a wo mo hu se papa eye ya Owusu ene Victoria Owusu wo mi eni nyina e na chese na wo mo ekọ efuo mu ekọ ti koko ya na wo mo egbobom na emom no wo ma koti koko akra fie so wo mo koti koko wamu wamu huye nsu huye wamu huse chese wamu e tasi koko nsu huye nafe papa wabafie wele wa huye wele ewa hiya yase ye hunu anase wanu wakasa e chile muse ye hunu enei ye ahimfwa wamu e waho ni mpenifwe waho ena chese wamu e buwe binanua besi besi nanu se papa yi ebane se na wewe siso ebane se na wukwa na wukwa umyeni na mokwa ya wukwa ene wababedu fie ene meno wakasede na chese aposi ense monsu ene neno ya Owusu akwa kwa shisanse wamu eji nshishwe mu, wamu tunsa efra posi fwode, menu wakase die, na chese wakoko pie mu, ewo asin breku police station, ya chese wamu eguswara, etoto na no, sebe ye, na wabe chile nipa kwa, waka hon ema wamu cha eye Victoria Owusu, ayo nwakasa ne yire anane hukeni, eti edetuwa na die, ntia, enam so ema wamu yesa no, ene ino, allegedly no, wamu eji de mupanensi wano, na wacha ne yure no etie na me no kasa incident so yure no so wo mo atimi atabre mu no akopie mu e wo Cape Coast government hospital san so wo mo eguso e de hwe mu so e to form se be ye na ye betumi ato ye na busia enipa be se ahanum 500 people ene ne wo mo abotwi akopie mu e wo eye breku asim breku police station san so wo mo nim se ho ene se se na papa eye ya Owusu a wo no ene wo da eye asori a ye friend eye truth redemption chapel anono wamo e chiremu a wamo ntiasie ne ntiasie kina se wɔmo ebema eye papa no etimi adam na wɔmo de wɔmo ensem wɔmo kan nyina ne se aposifo engyai eye papa yi emfa ema wɔmo na wɔmo entimi ente wɔmo nso kapepepe sɛnyɛ nsuo yɛɛ no wɔmo pɛsɛ sanso ɛna awia bɛyɛ pɛpɛpɛ enti sɛ watimi ansuro nyame amfɛre nyame na watimi atwa hwɛ ne yire nim atwa ne ti kɔhyekɔhyekɔ dea wɔmo nso wɔmo pɛsɛ wɔmo wiewie ne pɛpɛpɛ sɛnyɛ watimi ɛyɛ ɛfa so a watimi ɛyɛ ne pɛpɛpɛ ɛde apɔsifoɔ nso sɛ wɔmo ɛmmoa ɛmma wɔmo ɛngyae ɛyɛ papa yawo wusu ana pastor yi ɛmfa ɛmma ɛyɛ timamfo nyɛ sadeɛ a wɔmo nso wɔmo pɛbɛbɛ ne sɛ wɔmo de ɛmra no ahyɛ wɔmo nsɛm sɛ deɛ ayɛ awerɛho sɛm ayɛ ne sio ayɛ adwadwotwa ɛwɔ kuro no ɛso mekyɛ ɛyɛ asɛmbrɛku ɛne ne mpɔtɛmu sɛdeɛ akɔ so asan so ɛde ɛyɛ ɛhu paa ɛna ababɛgya ɛyɛ asɛmbrɛku ɛfoɔ sesei nabusua yɛhu deɛ ɛkɔ ɛne yɛhu deɛ ba asɔfoɔ yi a wɔmo ɛbɛboa yɛn aprotect yɛn akyekye yɛn werɛ aka nyamesɛm akyerɛ yɛn sɛ yɛn no dɔ yɛn ho no wɔmo mmom ɛne wɔmo afa so ɛku yɛn akɔkɔ yɛ awerɛho sɛm paa ɛwɔ ɛyɛ asimbreku ene nempotemo sanso ene disro abebeja ayetimamfo a womo ewa asimbreku ene eye mfimfim antemu nyese se ye kam mfimfim antemu a ekwa ye hu ebi mu comment kwa mo de ban se se enka beya enka sofo a womo ewa mfimfim antemu de enka ye mra womo ene ye papa oboni yo ye se batakarina adoso ama ye hu kramo papa nti ye nyina ye mra womo na memo mo nya so bi womo toto maso de msan se womo from hu asofo womo from hu reverend from hu nyame nipa wodi no mo di nsemone ebi mo adwen a wo mo eka senka ban behwe na watimi ahye ye pande a nka wo mo a na eye mfimfim mantemo ne afrika so ade kwa kokopie mu ba bia ehye ne wo ne de nka ye momoden na ye nka sofo nyina no ntum ye hu sa yo sofo a eno no emra ene wo ebedi sanse de ekoso na nsenya ene ye tibi e wo mankese mu se papa bi wo hene a wo ne wo sofo a ono so frɛ ne ho sofo sabi yo na se na ente sa e ma ti so mo kokoku amba ya kama kama bi sanso e na e koso bi mu a ene ni wosofo okun ya so wosanso akotwa na yiri eti se sei asofo e di awu na awudi a wo mu di nanso e ma titiri wu e na ye di wo mu awu na nse ye te ye se nurse bi so e ne boyfriend so aku ni nyina e yo ba sanso so e na wo mu a ye se ye ti nyina so e ye e ma e ho asem a ganafo e twe mu a enka e ye aban fa ne nan ensi fom na asofo bi e be fra no asofo e wo mfimfim antem titiri mu die enka ye momoden na ye sanction no for some time na me kwaso no me sanso ejina mfimfim antem ho a we no e wo gomu abudum bram ene die na chese eye notorious thief bi a ne ne wo mo abono ana se alleged no wo mo chire mu se abrantie eye kromfo na wo mo niema ajira e wo krom ho me che gomu abudum bram ho ene afen so se ye fo bi moto se ye hwim amamfo phones se ye jamamfo sika ye bu amamfo dan ni nyina no wo mo susu se eye abrantie no ena chese wo di sa anyambransam nti no ene wo mo ampono ama na me no kase no na polythene bag ena na dan nchen a chese chalote ena hwim ena wo mo abono na me no kase de ye hu nipa ko a wo mo ebo eye abrantie fre no eye Steven Akwaboa wonya emfrisha edu nu ensia 26 year old Steven Akwaboa ya chese ye hu enipa a wo mo ekobu no edetu lor kwa ho a ewo gomua ene ne mpotemu na timamfo a be pii ho de wo nyina wo mo kire mu se wo mo susu se wono ene wo di sa nyambransam efa eye akromfo a wo mo ebetena moto so ne ya hwehwim fo ne etwitwa manfo nsa ne adade nyina no wo mo susu se eye abrantie wo mo efre no eye rasta wo mo susu se eye no nto wo ni agye ye pa se sayo etimi aba na soso no eye abrantie yi ne yire enso ebe deny se wono yire na kasa de wono wonim se wo ye okada rider a che se okada e de wotie e ha ene ha e de bra efie e ma wo mususu enya aduane de enti wono de wo deny the fact se e ye kromafo na timamfo e chire mu se ne kunu na wo ye kromfo enti e na e ye ebimu atimi akɔ akokoku ne sei no me no kasa enso de na che se assembly member a owo e ye gomua budumbram electoral area me che e lot after wono so e chire mu se sa eye wɔmo a wɔmo ɛka instant justice sɛ yɛnku wɔmo yɛmfa tumi no ɛnhyɛ nsɛm na deade nyina no wɔso wɔmo ndisisi ɛmfiri saa nyɛma no wɔmo twɛ ho ɛmfiri ho sanse wɔntumi ɛmfa mmara no ɛmfa ɛnhyɛ wo nsɛm sɛ wokye kronfo sanse nyɛ saa ɛna yɛ mmara no ɛka ɛde ɛfa ho sɛ me ne wokasa deɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ aberantewa ɛyɛ Steven Akwaboa yi wɔmo atabere ɛmu no ɛde akwakɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ gomua budumbram police hospital a wo mo ehye wo mo no mo ye hwehwe mu nyina wo mo ka ho bia besi ne die ye ntumi enchi obi a emfa emfri mu na wo mo egusora esre eye na yire Selina Esel se won kana koma ntumi ye hwehwe mu nyina ebetumi aba amoyie nso so etimi ato eye hospital a de ne kwahye no eye hospital I really back hospital and I want more editing and equal share ye. Now, in the memory, they are soon a bed, she be some bansua, young fire, and coming, a back or so, I'm our sons so at Screen Goddess, Akia, Italy. I'm out.
Audio Jungle.